He kaupapa ahu moana rereke nā tētahi iwi I whakatū, ko ia te pāmu pāua, ko tahianake o tēnei whenua. Ā, ko ngā pāua e whakatupuri ana I roto, he rereke te āhua, ara āhua kahurangi nei te tai. Kia hatia, hei tā te pūrongo a Irena Smith ko tētahi o ngā hua o te pāmu pāua nei, kei te puta he oranga ki te tai ao moana I āia, kia tahuri ake tātou.
Ko ngā whetū e nei o te whānau pāua, e piata mai ana I raro I te wai. He momo e motuhake ana mo tōna kara, me te atahua anō hoki.
Our Heliodesirus is the only pāua in the world that actually has that blue shell. You can see its black foot there, nice and healthy, nice and fat, doing really well.
Nā moana Aotearoa tēnei pāmu pāua kahurangi, e whai ana kia whiwhi I tētahi tohu teitei, mo te whakahaere ngā mahi katoa, I runga I te kaupapa o te kaitiaki I te taiao.
It aims to assess a farm based on environmental and social criteria.
Kia eke ki tōna rahinga, ka haere tōtika te nuinga o ngā pāua ki ngā mākete o haina.
Koinei anake te whiketere whakatipu pāua hei hoko atu I Aotearoa nei. Kei roto I tēnei puna wai, te whātekau mano ngā pēpi pāua, he oe he neke atu I te kotahi miriona, kei roto I tēnei kohanga.
And it takes roughly 3.5 to 4 years to actually reach market size, which is about 75 millimetres.
I tua atu I ngā mahi kauneke tauwhiro pāua, kua whānui te titiro a te umanga ki te tiaki ngā tai pū, kei waho tonu I te kuaha o te pāmu.
To keep, you know, the dunes, because with the weather and the wind and everything, it just deteriorates. So if we can get things growing, it'll hold the sand more, much better.
Hei tā, Debs Emery, kua ki te angarere kētanga o te wāhi nei, mā wai atu I te iwi kāinga hei āwhina ki te whakaora anō.
For the future generations, and I mean, just look out there, it's beautiful. Can't get any better than that.
Hei te mutunga o tēnei tau ka mōhio, mena kua eke te pāmu ki ngā taumata ā-ao nei, mō tā rātou ū ki ngā tikanga kaitiaki. Irena Smith, Te Karere.